got this on my baby. Doing all this on my future. Think I'll give you the teacher. Get in a fight with a lecture. Mubebi baba bachi dzulelo amba bachi ngwananga ni songo ḓi tambudza ni vhe muthu ane a ḓo dzulelo elelo zwoṱhe zwine nda koni vhudza ni songo thetshelesa vhathu bachi amba ngori takalo vhanga fhungudza nda ri ndi tehani mawe ngori ti na mukomana ane khaye nda guda vari hei nkombengela kani kani nono vha khotsi avha na kani ngani ni tshinga nono vha na kani ndi khula ya songo nyita mphani hai mawe vha songo toka ṱhamu ndi ḓo dzula fhasi listen to you kha vhathu vhoṱhe ndi ṱhonifha you na daddy yena ma listen to you. Bari mrange panda kala zidzanu songo chuchudzwa nga vhangana vhanu ni futelele kha dzibugu dzanu ni kona bvelela kha pfunzo dzanu. Oh wa maduso oh, hedzi bugu ḓo dzi khunyeledza ende musi zwi tshi konḓa ndi ḓo dzula nda dzi konḓelela. Dzibugu 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 ndo dzi chosa ndi ndoṱhe ndi ḓo vhala ndi ḓo phasa ndi ndoṱhe. Ri tshi khou aluwa soko mangala tshi vho dzhena tshikolo. You don't decide uri zwi ḓa kha ini soko mangala tshi vho ṅwala makolo. Bugu pene penisela ṅwana wa tshikolo u nuka na penisela. Bege mukhwama yunifomo na rwanga swega ya yunifomo. Vha ni tendela Monday to Friday gotta be working I'm reading the books. Ni nga si survive uri ni vhe na nḓivho nteyo vhala dzibugu. Vho ḓi zwi vhona na vhakale ngazwo maṅwalo avho ono vha kha dzibugu. Ni vhono nga vha milayo vha ni laisa hani arali vha sa vhali bugu. Ndi teyo vhala zwi tshi khou vhavha ndi ḓo zwi kana zwe nda zwi zwala. A huno bala ndi teyo fara ndi sa khou ṅala naho vha vala. Ndi ḓo dzi vula vha tshi dzi vala nda ḓi dzi fara vha ḓo mangala zwi tshi khou vala uri dzo ḓala mara nda bala zwi tshi khou vhavha. Dzibugu 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 ndo dzi chosa ndi ndoṱhe ndi ḓo vhala ndi ḓo phasa ndi ndoṱhe. Dzibugu 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 ndo dzi chosa ndi ndoṱhe ni ndi tshe ndi ḓo phasa ndi ndoṱhe. Dzibugu dzibugu dzibugu
I'm doing all this for my baby. I'm doing all this for my future. I think I'll be with a teacher. I'm getting a fight with a lecture. I'm all right enough for no better. All I need in my bed. I really don't care about the weather. If I got the books then I'll be better.